Delia Fabulous.
Mr. Yao, Ghana force ye Mr. O. APP ministers, NDC ministers, some could for me and Papa Nabon Homer.
Ah, Mammy, what are and Kasama Casagranet in tea?
I didn't see
Usher and Fiamian, sir, and the far. Nana Dunkoko for Bubu or Maya or Prime Ministers. And then, or my Panita Dajon Dramani Mahama and Fiona Tree, ya will be dewa Bemwa, mention what you cry, a cross post stadium, what we say. Oko honuma na a nokomwa na wo honuma sonso na wo
azeka wo se nokomwa na na wo
yes
ahubi
oh mamen adai that time papa yo pengbe na na wo omo honuma that time wo ko na officer na air condition e che wo sha wo na uko akaba bia ya junso a na awre ho azeka sema ba yi na na dan kwako fara ruma opa ya ko hwe across for stadium but me nchire wa chiri krampo no ko hona kokoh hwe a friend say sa Canisius sports complex but omu wi amon ko na mokoh hwe the honorable the kasi amam ayde aye ho no mu o ti ase o hwe nyo ma kokudama ya na na dan kwako for the minister sa wa paom ono mu ye adwuma if you ko for time krampo no hwe adwuma omu ye dey omu be ye ye we chira say minister sa omu dia utu fa ndc and compare pp are you cry and this is funny omaji cry just say because my percentage ah me mom be 0.999% because omasan kasa me mpp minister sir me me ma be say over be say 300% because yes because adwuma omo ye no adwuma no so utwe even school fee dey crampo na e ba ye crampo no and kure ko school kura na na se akwa kura di di crampo no hwe enuane papa nkura ye di akoko ayikosu akura ba kudi no e se mi sase what I say yes ministers number mo homoden what I say ntie ka amammuo mu ene panifo ya paum ana are ba kunso ya medan so ni se ana sa gana fo ye hunu se ye ka won cheni a mpp aban te sa ba ye ka se won cheni a ndi sa ma hwe example kwabo no ya ma minister bisika so nko ya confirm en confirm na atuno mo wei mi bisa o yima no o mo wei
se ti na nim ti na me wa ha
tino to so wuti ase ase na o ma yenya na eto o ma we se mu enya na wuntu kwan ye wuti ase wo hwe musician mo ye adwuma ya busa gana fo bebre se confirm na e ka so o mo wei na na dr kwako fo adu ayi papa ye wu na nsen ye Saint John e ka so nko dua nua hwe enne mra wo ko mikrom ko dwon kwanta enkwada ne maba wa o mu dua nua enya ministers nya anya adwuma ne bia no ye makwabe ne sika so fa onko ye we se na akwako diska no because omo ngin o man no ho opɛ party adwun o man ho ministers a anasa amafo de adwuma so omo sa omo ye no omo ye ni ye ama gana fo nya so fa so a ntimi ye ndisi ntimi ye npp enye de esi nchen anasa ntimi nya we ndisi de ka se ye ka o de opa ba be se over 2000 na se ye da so ti ase a na se ndisi ba ba mu biem a na ye ma omo ministers na adwuma na hye adwuma kye se omo ngin omo de no hia ne se obotɔ v8 no, I'm guest. I got to Dubai. I got to America. Need to take it to my home. What else? I'm on dream. Me no man. I am woman. You're not normal woman. And this, ministers. I'm on dream woman. They come ministers. I'm on dream. Jumadeng. A small man. More man. Yes, so far. So MPP. At 100%.
MPP ministers. NDC ministers. In confirm me. No. Who are you? Number one.
NDC number one.
Yeah, it's the NDC.
Me that's you. Yeah, it's your man. We mu. 2016. Near MPP 40. And this form we are come for. Omo ye say. And also Obi. Obi 84 ministers. Also, why we go find the come for? Abe, as you are together for, no problem. Ebe two ma o. Ye two ma wa o together ma. Bisa go find the ministers. Omo ye ahin. We go find the bus afor. Omo move to mama come on show. We go find bus afor better. And I get afor blame. Uba go 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 find juma. Che wa che bang. Agu. E o Ghana. Ye ti come. Omo so. Ye to come so. Omo ye to. Omo kan enti. Ye ti come share. You want to ask my dear, you talk to me. You hear? Uba, you want to be my girl for a year? Where you want to be? I know be so. I know. Oh, Okada, where the? Oh, be my mobile. I know. Who say Okada? Hey, I know. I'm not for your set. Say that. I know. So Okada, you say. You listen to her. Ebe de. Ebe ko ye. I'm on my mama su. I'm Okada. Oh, I'm here. You want to be my? If you didn't matter, me be the ko ye. I know. Fusu. I can send a go for Okada. I can go. I'm media to mu. I'm not gonna be a car. Who say hey? And okura ni accident ye di mato a master bibia be koye e se e lo su ye djuma e ma mo fo obu a o ni e djuma bi e ko da na no de o di didi na post for ti omo nti se de moto mo mo sa mi bi de bi bi to su ye be paper ma gana fo e ye me gana ye pa auto ye pa auto gana no obi pa auto nti na ti omo anu nti ade na ye man ka se ye enye so enye
ye be se ye mi sa wo nti ND MPP MPP for buy omo enters no omo MPP ministers no wo obi a wa ye ade abetimi aka
mi ti omo hu no ma ye omo che me so ma ye do omo nka che me
ade wo ni gana ha
abi hala na mi ti
na
me who she? Me who the mahu? So I'm so my bum. Me, you because I draw my head. I'm not swan. Overhead.
Okay. Where did you buy no?
Eh, we are Uber. Draw ma. So I'm not sure. Umba. Elu ni. I'm so much potomu diye. Umba. I'm so much potomu diye. So I'm so my baby. Pointing. And you because I got your data in there. Data. And we for. What's the info about you? Where are you? She elu ni. Yes, you be able. So I'm so my. Umba baby. I'm so my omenche. So my baby, so my baby, who my who? It's a joke. I say, so my baby, ah, on that debate.
So what do you say? NDC, ministers for an ayade.
Ah, let my wife watch you. Do that. Say you want my ye. So we say you want my ye. I'm so much of my ye. I'm so much of my ye. Na ye who?
Ridge Hospital.
NDC, come on, come on. Let me abo mu minister biya. Ebi oya di ana aso wenya. Oh, appreciate ya. Let me abo ni di.
Basa, upa ko odododo. Il a été balato. Cochette moi, waio.
Mais pas ça, mais des chats d'inaudin.
Il a fait un flouji, flouji.
Flojin. Gana force y a missao. MPP ministers, NDC ministers. Et quoi, foi mienu. Où est pas un abonné homode?
Oh, mais de tout me, media, même flouji a mis d'inaudin. Mais mon maman, c'est ma MPP. Well done. Son ministers, non. Mais foi y a spécula y a baye, non. Kanyama, el quoi, mou bia, el on fan de level. And to be there, there's some ministers from there, they may papa. So, I'm saying, 4 years in this account. And to be my niaje. Where? Ghana for Muntieme. Ghana. Ghana, I'm saying Muntie. Where? No problem, papa. About where I'm on Umanyan or no. You're the cry, I'm Yan forever. Say, I'm changing your bind you. Because about where I'm Yan or no. You go school free. Light bomb, them free. What about me? Them free. A boy and people for boy and this for. But and this for no so. That's why I'm so glad here. Here boy mami no. Because here boy mami one here. And this for mu. Eh? Mu. Oh.
Dena. MPP for mu ya masanti for.
What say? MPP for mu.
I am taking care of 5 people, they are children who I don't know them. And no, they are telling me that it's free.
Ghana, me who be the satellite in Abu Babonte? Satellite, me who could I know? Set Abu Babonte, Bamu, Abedu Bolivia, you better. See me. Oh, I don't know. yɛmfa dede ɛnka asɛm monya motrɛ na mo ne me ɛyɛnkasa anaa montrɛ sɛ na sɛ mommɛtoto mppfoɔ no yɛnkyerɛ mo ama mu o yɛmfa gidigidi anoɔden nya deɛ adɛn na moyɛ saa hwɛ ama mu ne ɛkɔ no meka kyerɛ me nuanom mpp yɛ best obia mfa ne vote na 2020 yɛkɔto aba a obia ntoma mpp because kɛyɛ nananom kurom wɔ nkuraseɛ hwɛ obia ne nani agye ɛnsuo firii
agya mede sɛ de mpatwɔ no wodin
mr nana boakye
nana mepatwɔ ghanafoɔ sɛ yɛmmisa wo mpp ministers ndc ministers afa no mmienu ho apaa na abɔ ne ho mmɔden
mpp abɔ ne ho mmɔden
deɛ nti na mpp abɔ ne ho mmɔden
ɛfiri sɛ mehunkoa me nkora mɛmete wei mehunu sɛ mpp baa akonnwa no so no from kufuɔ time no mehu nneɛma a mɔyɛeɛ ɛna mpp so baa akonnwa so no mehu 3.5 years mehu nneɛma a mɔayɛ ɛbi ne kwan a mɔyiiɛ kufuɔ yɛ de sɛ health insurance mɔmeyɛ nneɛma pii sɛ sɛ mpp asaa baa akonnwa so no ama mmoa pii aba ma mputu aba amanfoɔ se sika no yɛ akonnwam ɛni botom sika no ɔde bɔ ɔman no ho ban ɛfiri sɛ sɛ nkɔgya sika no mu a ka ahyɛ botom ɛna ɔkɔlanse sɔfisa nkurɔfoɔ bɛfɔ golo boys ne ɔmo nyinaa agye nkurɔfoɔ sika nsa na ɔmayɛ dɛn wɔn mo akɔyɛ lanses ɛna fone so kora wotumi bɛnuri no wo lanses ana health insurance nti wɔn mo abɔ mmɔden tu ɛkɔ a meyi papa yi a na ɔyɛ health electricity ɛfrɛnsɛ no ɔhwɛ electricity so power so no wɔde bɔne no mpp foɔ hyia mu yi no firi mu sɛ wɔno gye tom wakyɛ yakwa wɔgye tom so wayɛ adwunti wɔgye tom ɛna ɔsa wɔ mpp nti metemu sɛ mpp foɔ abɔ mmɔden communication foɔ yi a ɛgyeru naano sɛ na kɔtɔ sɛ ameka pɛ so makɔtɔ machine mɔmagye percentage ɔmyɛ no asa atɔn akɔyɛ machine atɔn akɔtɔ foforɔ wɔn nyinaa kyerɛ sɛ ndc foɔ ba ɔmɔ nyɛ adeɛ mpp foɔ na ɛyɛ adeɛ
ndc ministers akɔfoɔ mmienu ho apa na abɔ ne ho mmɔden
mp ministers deɛ ɛnka ho asɛm
yɛwone ɔmo yɛɛ ɔmo nyɛ hwii ɛbi sɛ zogo minister se
mesɛ mewɛpɛ ni na maba yɛpne moma ɛmu asitra mu sitra da ɛnyɛ ne yɛpɛ yɛpɛ yɛda akyi yɛwɔyere wɔ nkwalaa wala sɛ wɔyere wɔ nkwalaa nti saa yɛma ne nɛyɛ dɛ ɛmboa yɛn ɔmo nyɛ bibi ma ɛne ɛwu sɛ mayɛ bibia dɛ ama ɛmforɔ sanitation ministry sɛ wobaa no ma bɛbiaa bɔlabɔlabɔlabɔla nso si sanitation ministry yɛwo ne ɔmo yɛ
na bɔlabɔla wonya ndi sɛ ɛnyɛ ɔno na ɔyɛ mo na moyɛ saa deɛ no
ɔmu sɛ yɛ neɛ yɛo wokɔ bi ti sɛ ka price a yɛ a wobɔ sa yɛ azomna zom la ɛprɛpra ka price ana mu kɔ kane hyi ɔmu kɔ agogoro hyi ɔmu kɔ makwala so bɛyɛ clean up a yɛ sɛ wo make sure sɛ woyɛ clean up mantina ntɛntɛn ka sɛ woade hwe nea ne yɛwo sa woyɛ daa bi ka obi ahia no ne ɛwo sɛ woyɛ adwuma no ɛdɛn ama yɛn sa
nti wodeɛ woka sɛ afane mmienu hwan na abɔ ne womɔde anaa ndc baeɛ no hwan na wohwɛeɛ a ebia woabɔ ne womɔde a ɛna mpp nso wopa kyɛ sɛ mpp ministers obia mmɔ ne homɔden
mpp minister obianiɔ obianiɔ ade baako pɛ mɛka sɛ education minister adeɛ pɛ last week na ɔyɛ adeɛ baako pɛ ade baako yɛ ne sɛ ɔma ne adwane pa kakra ama fɛsɛ nyɛ nyɛ no magi nim kyiri nim sɛ sɛ na ama sa sɛ last week monday yɛ ama no a ɛmu kakra ne kosia
aduane no amagi nim kyiri nim no wodi bi
mendi bi nkɔla ne ka bebrɛ mu fie nkɔla ne ka dabia mo de yare ne bɛfie nkɔla ne ka ɔnyɛ hwee hwee da mo nyɛ hwee mom nti yɛka media nka ndc nsambra
ɛsiɛ dɛ yɛbrɛ dodo hwee like yɛbɛgyina yɛyɛ ɔkadafoɔ yɛgyina bɛkɔ mu ra 3 hours ne yɛmfa obi a ɔmo se sika nni ɔ sika so wɔ ghana na yɛdɛn na yɛ so yɛbrɛ saa yɛnte aseɛ nti yɛpɛ sɛ ndifoɔ no ɔmo mbra yɛwɔ yere na ɛwɔ nkra yɛhwɛ ɔ mo
awo me mede sɛde na wodin
yɛfɛ me antemercy
antemercy mepatwɔ wɔ na mepɛ sɛ mimisa ɛyɛ mpp ministers ɛne ndc ministers ho apa na abɔ ne homɔden
mepatwɔ mpp ministers na ɔmabɔ ɔ homɔden
patwɔ bɛtumi akyerɛ mu nei nti ɔmabɔ ɔ homɔdenmene
ɔda ɛsrɛ wo su wayɛ adeɛ papaapa even though lockdown yi mu wayɛ adeɛ papaapa nti medeɛ mebɔ no aba so
deɛ na wayɛ a asɔ wɔ nnipa nti a woka sɛ wayɛ ade
sɛ youth no ebi sua adwuma ɔna ebi ɛkyɛ sɛ nneɛma bebree light no mane adeɛ street light ne nyinaa wayɛ no fɛfɛɛfɛ ɛwɔ da nso ma asomdwe nso ɛwɔ kuro mu ma yɛ
na wode woka sɛ mp
because dede bi abetwam ba sese die asumje wo homa yen
na ye dede bensa
bi te se na ye ma ye ton ade wa kwa ho ni ye ni abotra ye de ton ade wo so kita woni ma kura na ye si gidi gidi ma ye bo ni wele se na no kwa na tete ye na koma MPP aban ba ye yi wo to ni ma ho ni ye tokura wo ye peace peje bi enu ho gidi gidi bi enu ho ene tam bi a wo to ni ma ho feel comfortable
oh c'est pas de yanka MPP ayebi because our policies are what so say say no the first said yeah my social interventions I woman eye my e be need say education side hospitals roads and any ma omo ye no omo ye ma uhu say say na ekoso eh
me ko question
fosi ye misa wo ye MPP ministers NDC ministers one out here baba no homode
oh actually o hwe ma MPP fire of NDC
okay o beti me atwe ma ma
e your ministers bi wo ha won be ministers wo o ma perform o beti se bi se fi ankra can I see your Brazil what happened o ma pay you what paper to so what ma say e a chief say o bi di money a they help him MPP for no they are mature. Ya tina gana hatu wa bache. Wadi mazi, even Sam Napo, Information Ministry, Education Ministry. Why are they? Where were the ministers? Why are they? Almost all of them are performed. Though there are a lot to be human, they are bad. But we can't say all of them are better. Wadi mazi, but who to find this in compare people? Wadi mazi, who to find? Once I find out, they say they are baby thief. Wadi mazi, they be calling ministers, you know. What am I saying? You know, who to find this to compare MPP? No, somebody may stand another way to see in the different view. But to my view, you need here, MPP is out of NDC. What have you said that?
Yeah, that's the side. One day I should change.